The throne was shaken and tensions erupted among the warriors of India. In aged India, a new wave of youth was spreading. India had realized the worth of her lost freedom. The people of India decided to get rid of the British rule. The old swords started glittering again, like the new ones in form of freedom movement of 1857. This is the tale of courage of Queen of Jhansi, Rani Lakshmibai, who gallantly fought against the British intruders. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Against the British intruders. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Lakshmibai of Jhansi. The palace sung praises, happiness simmered all around. It was likened to the marriage of Chitra to Arjun, Shiva with Parvati. But bad times followed. Dark clouds were sighted. Rani was widowed as destined. The old king died, leaving no child behind. Rani became grief-stricken. This is the tale of courage of Queen of Jhansi, who gallantly fought against the British intruders. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi.
Da 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 da
As a British territory. He hoisted the Union Jack on the Royal Fort of Jhansi, then dropped it as Rani watched with tearful eyes. Unable to watch this anymore, Rani started the Yajna to provoke the powers of Goddess Dev within. In this fight for freedom, many brave soldiers lost their lives. Rani still continued to fight her war bravely against the British soldiers. Wounded, she fell like a lioness and died like a martyr in war. This is the story of Queen of Jhansi, who gallantly fought against the British intruders. Such was the tale of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi. Such was the Queen of Jhansi.
Hey,